Nzama.
Yebo.
Sine reader la igama lakhe uVuyani. Uzamile isikhathi eside akatholi umsebenzi. Unenkinga futhi yokuthi akatholi abantwana nama partners wakhe ahlangana nawo. More than 3 yabantu azwane nabo abatholi abantwana.
Okay, kusho ukuthi impilo yakhe ihlangahlangene ne. So leyo a problem ye life yakhe le akumele yena ayilungise. Mangibone indaba yakhe ngale ndlela akhuluma ngayo kusho ukuthi uvaleke from ekuqaleni kwakhe asasemncane ne. Kungenzeka kunento yenziwe ngaye. So mangaye abantwini bayakwazi ukumsiza le problem iyasolveka and then iyaphela. Angasuka seka uthola umsebenzi aphinde athole abantwana. As long nje angaya emuntwini lo akwazi ukuhlola, akwazi ukumenzela izinto zakhe, kuzophela lokho.